uNasrudin Nabi kuzomela aphonse amanethakhe ekujuleni ekuthatheni izinqumo kulandela ukuhlulwa kwabo yiSupersport United. Unabo ubukeke ekhungathekile njengoba u-Edson Castillo ephume ngenxa yokulimala, iChiefs ekuchaze njengokudlala okunonya. Ukulimala ukuzodinga ukuhlinzwa kuzobeka eceleni umdlali waseVenezuela isikhathi esizinyanga ezine kuye kwezinhlanu ngenxa yokuphuka. Kwathi ngasekupheleni kwalowo mdlalo, uAnaso Miguel wanikezwa ikhadi lakhe eliphuzu lesine kule sizini okumbeka ohlwini lokumiswa emdlalweni waphakathi nesonto neMagesi FC. Njengoba uCastillo ephumile, kusho unjabulo Blom namathuba angcono okuthola imizuzu esikimeni esiphakathi nendawo esiqashwe nguNasrudin Nabi. UBlom usedlale kathathu, kabili esuka ebhentshini, waphinde wadlala okokuqala ngesikhathi edlala imizuzu engu-53 bebhekene namaZulu FC, kanti lo mqeqeshi wamakhosi usazodlalelwa nguYusuf Martin nosamukele uZwane kuphela. Abanethemba lokusondela esikwatini sosuku lomdlalo kuzoba nguSibongiseni Mthethwa obuye adlale maphakathi nenkundla njengomduduzi Mdantsane noLehlo Khonolo Mahlo ababuye ekulimaleni. UNkosi Ngiphile Ngcobo, Pulemondi noMfundo Vilakazi banikeza izinketho ezihlaselayo ezivela maphakathi nenkundla. Mayelana noBlom, udaba lwezimo zokuqina ezilokhu ziba ngcono kusukela efikile uyabonakala ukuthi useqala ukucosha, kodwa ungumdlali esikholwa ukuthi angasiza ngenxa yesipiliyoni sakhe. Kusho Nabi ekhuluma ngokuhumusha kwephini lakhe elisha uCedric Gazi ngemuva komdlalo weSupersport. Ngemuva kwalokho, njengoba uMiguel ephumile, uGiven Msimanga nguyena ozokhethwa ukungena esikhundleni okunikeza ithuba uZitha Gwinyi kaNothatanya Godihlopo ukuthi basondele esikwatini sosuku lomdlalo. Owayengukapteni weMamelodi Sundowns uHlompho Kekana uthi uyamangala ukuthi umdlalo osezingeni likabonganzungu akakasayiniswa, wase waluleka lo mdlalo wasesiswini ukuthi kumele aye kuphi. UZungu bekuthiwa uzojoyina iqembu likaRulan Mogwenyi iWydad Casablanca, kanti usehlale cishe amasonto amabili ehlolwa naleli qembu lasenyakatho Afrika. Nokho kubukeka sengathi lo mdlalo weBafana Bafana usebuyela ekhaya njengoba izingxoxo kubika ukuthi zibhuntshile. Ekhuluma ku-SABC Sport Soccer Zone, uKekana uchaza ukuthi kungani ekholelwa ukuthi lo mdlalo namava ngeke afaneleke kwiKaizer Chiefs njengamanje. Angazi ukuthi lapha ekhaya kungani singamsayinisa umdlalo ufana noBongani okuleli zinga. Ngike ngikhathazeke kancane uma ngibuka umdlalo osezingeni likaBongani Zungu edonsa kanzima ukuthola iqembu lapha ekhaya, kusho uKekana. Ngikholwa ukuthi maningi amaqembu amdingayo, maningi amaqembu engikholwa ukuthi adinga isipiliyoni sakhe. Bengizothi iKaizer Chiefs, kodwa njengoba ekade engadlali izinyanga eziyisithupha akazange enze i-preseason, angicabangi ukuthi uzongena ku-Chiefs okwamanje. Mhlambe aye eqenjini elifana nePolokwane City ayozivuselela. Ngike ngabona uXolani Mlambo ubeseneminyaka emibili engadlali, wabuya waya kwiMarumo Gallants ezama ukuzivuselela. Ngicabanga ukuthi uBongani Zungu kumele athathe leyo ndlela abuye ngamandla, kwengeza lo mlisa owayengukapteni weMamelodi Sundowns uHlompho Kekana uthi uyamangala ukuthi umdlalo usezingeni likaBongani Zungu akakasayiniswa muntu, futhi useke wanikeza iseluleko kumdlalo wasesiswini ukuthi isiphi isinqumo angasithatha ngokulandelayo. Ngicabanga ukuthi uBongani Zungu udinga nje ukuthatha leyo ndlela abuye ngamandla, kusho uKekana. Sekunesikhathi uZungu kuthiwa ufunwa uthuli ngamakhosi. Nakuba umqondisi wezemidlalo weqembu uKaizer Motaung June aphumela ubala wayichitha yonke leyo mibiko yokuthi leli qembu liyamfuna lo mdlalo odabuke eduduza. Phambilini lo mdlali naye waphika ukuthi ube nezingxoxo nalezi zinkunzi zaseSoweto. Njengoba Edson Castillo engadlali ngenxa yokulimala isikhathi eside, kusazocaca ukuthi Chiefs izolingeka yini ukuthi isayinise uBen 10 aka Bongani Zungu. Abafana bakaNasrudin Nabi abakayiqali kahle isizini ka-2024-2025, kanti abalandeli beqembu bazobe belindele ukunqoba lapho bebhekene neqembu elisha kwiPremier Soccer League iMagesi FC. Lamaqembu azotholana phezulu ngolwesithathu zengu-30 ku-Okthoba. Ukuwina kwaphakathi nesonto kungaba yindlela enhle yokuvuselela imimoya nokubuyisa amandla ngaphambi komdlalo we-quarter final ye-Carling Knockouts neMamelodi Sundowns okuhlelela ukuthi ube ngempela sonto. Unabi ukhombisile ukuzinikela okucacile kufukuleni amathalente asema ncane eChiefs ebeka amathemba akhe kubadlali abasanda kufika ebholeni elisezingeni eliphezulu. Lokhu kuthembele ezihlabanini ezisafufusa kuletha kokubili injabulo kanye nobungozi, ikakhulukazi ngesisindo sokulindelwe ngabalandeli. Nakuba laba badlali abancane bebonisile ukukhanya okukhazimulayo, kufanele manje bakhuphuke ngaphansi kwengcindezi. Uma sebebhekene neMagesi FC, abadlali abancane beChiefs bazodinga ukuthola ukuvumelana nokuzethemba ukuze bakhombise ukuthi banakho okudingekayo ukuze bathuthuke kuligi nangale kwayo. iqembu lika Clinton Lesin likhombisile ukuthi alwasini samahlezi ligijime ngesibindi lakhiphe Orlando Pirates kuKhaling knockout la 16 kodwa ka Maglama Boys angaze thembu ukuthi angakwazi ukusukuma akhombisa ukuthi angazilawula kanjani lezi zigilamkhuba ezisanda kungena esigabeni esiphezulu kanti amakhosi kulindele ukuthi agcwale izinkundleni ezosika ngokugcwele iqembu lawo abadlali abafana nomduduzi Shabalala Samkelo Zwane no Rashwin Dodd bebelokhu bekhula endimeni yabeqenjini bekhombisa amathuba okuguqula iShifts uma sebebhekene neMagesi laba badlali bazodinga ukuthi basukume babambe lesi sikhathi ukuze bakhombise ukuthi bakulungele ukubhekana lezinsele lezinkulu amakhosi ngeBath azobe phuthelwe umdlali wawo uAnaso Mikwelo waseAngola kodwa lokhu kuvulela ithuba abadlali abafana noGiven Msimanga Thatanyawo Ditlok noZitha Nkwinika ukuthi bakhuphuke ngaphezulu kwalokho umqeqeshi unabo uzosala ngaphandle kukaEdson Castile okulindeleke ukuthi ahlale izinyanga ezimbalwa engadlali ngemuva kokuphuka umlenze bebhekene neSuperSport United ukuze agcine iShifts iqhudelana unabo uzodinga ukubhekana nalezi zingqinamba ngokulungisa amaqhinga ahlakaniphile futhi ahlele kabusha uhlelo lwakhe ngempumelelo njengoba ikota final eKhaling knockout bezobhekana namaBrazilians lo mdlalo ubaluleke kakhulu kuShifts ukwenza kahle lapha kungase kuqinisa ukuzethemba uvumela amakhosi ukuthi angene kulast 8 enamandla avuselelwe nangokukholelwa kubo kubadlali abancane bakanabi lo mdlalo obhekene neMagesi ungaphezulu nje komdlalo weligi istebhisi esifinyelele izifisweni ezinkulu ukuthola iwin kungase kukhombisa ushintsho olubalekile kunikeze iShifts umfutho odingekayo ukuze ibhekane neSundowns kowendebe I-Orlando Pirates eqhwagele kubhethwe Premiership iqhubekile nokwenza kahle kulandela ukubhaxabula kwayo ngo-2-0 iTS Galaxy kowe-league eMbombela Stadium ngolwesibili ebusuku. I-Orlando Pirates ayikazi ihlule emdlalweni omusha webhethwe Premiership njengamanje amabhakabhaka asedlala imidlalo engu-6 ayiwina yonke. Njengoba izinto ziqhubeka, iPirates iqhwagele esicongweni ngamaphuza angu-18 idlula ngamaphuza angu-6 iMamelodi Sundowns isendaweni yesibili. I-Orlando Pirates ingene kulo mqhudelwane ngenhloso yokuhlanganisa irekhodi le-club lokuwina amahlandla. Angu-6 kulandelana ekuqaleni kwesizini ye-PSL nokuyinto eyagcina ukuyifeza ngesizini ka-2002-2003. I-C-Robbers isifinyelele irekhodi labo lokunqoba okuyisithupha kulandelana kuligi futhi bazobe benethemba lokulephula emdlalweni wabo olandelayo webhethwe Premiership. UThalente Mbatha wenze njengegama lakhe ngesikhathi eshaya igoli ngomzuzu ka-16 okwenza iPirates ehamba phambili. Ngomzuzu ka-72 kulo mdlalo uRelebohile Mofokeng wengeze igoli ngesikhathi eshayela iPirates igoli lesibili. Amagoli amabili abenele ukuthi ziwine lezi zinkunzi zaseSoweto ekuhambeni. Isihlabani seTS Galaxy uKamohlelo Sebelebele ukhishwe ngekhadi libovu ngomzuzu ka-89 womdlalo ngemuva kokuthola ikhadi lesibili eliphuzi kulo mdlalo. IPirates neGalaxy sebebhekane izikhathi ezingu-9 kowe-league kuhlanganisa nomdlalo wayizolo. Ngesikhathi iPirates igcina ukuya eMbombela yashaywa ngo-1-0 amaRockets nokholela iqembu eliqeqeshwa ngoJose Rivera lisenamandla njengoba seliwine imidlalo engu-4 lahlula kathathu ladlala ngokulingana kowodwa. Abalandeli bePirates benza isiqiniseko sokuthi baphuma ngobuningi babo bedlula abalandeli basekhaya endaweni yabo. Bekumnandi kakhulu eMbombela Stadium abalandeli bamabhakabhaka bejabulela ukubona iqembu labo lihlanganisa indawo ephezulu ngokunqoba.